Molweni kwakhona. Isibhedlele salapha kuthi engingqini sizama ukonyusa imali abanayo. Banokhuphiswano abazambamba. Ngoku bathengisa amatikiti. Imali umntu ayibhatalayo xa ethenga amatikiti ingabhalwa ngolu hlobo. 5T udibanise u-3. Uthi umele inani lamatikiti athengwe ngumntu omnye. Thina kufuneke sifumane impendulo xa uthi engu-1, u-8 no-10. Masiqaleni xa uthi elingana no-1. Into esizayenza ke ngoku kuthatha la expression besiyibone kumbuzo wethu. Sifake u-1 qho xa sibona uthi. Sizothatha u-5. Simphinda-phinde ngo-1. Heze sidibanise u-3 kulo mpendulo yethu. Loo nto ithetha uba sizawufumana u-8. Sizokwenza le nto ifanayo naxa se uthi elingana no-8. Ngoku masenze xa uthi elingana no-8. Sizothatha u-5, simphinda-phinde ngo-8. Sithi xa sigqibile sidibanise u-3. U-5 xa umphinda-phinde ngo-8, ukunika impendulo ka-40. Kulo 40 sizawudibanisa u-3. Loo nto izawuthetha uba impendulo yethu ngu-40, udibanise u-3, ngu-43. Masenze eli lokugqibela. Xa uthi elingana no-10. Siza kuthatha u-5, simphinda-phinde ngo-10. Sithi sawugqiba, sidibanise u-3. U-5 xa umphinda-phinde ngo-10, ukunika u-50. Kuloo 50, sizawudibanisa laa 3. Impendulo yethu izawuba ngu-53. Niyabona, sesigqibile. Ikhawulezile lena. Masizameni enye.